then sickness, then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see that I could never be hell.
The touch of our innocence is faded.
We win, we lose, we fade.
No answers for questions we keep evading.
Da 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 da